Kwek, lafike lo xesha lobanibe indlela. Kodwa qana, ndingalibali ukunikhumbaza ngenye yenkqubo ezintsha ebizwa AMS Volume 1. Sibonisa ngemfashoni, umculo, nempilo yesimathi manje. Iqala ngolwesithathu ngentsimbi yesixhenxe, ningaphoswa ke. Le movie elandelwayo ibizwa Slippers, abadlali abaphambili nguBrad Pitt, Robert De Niro, kodwa ke ine-age restriction ka-16. Bantwana mabalale. Bethunana, beleveke mnandi.
This program is rated 16 and contains strong language, violence, and nudity.